Xitsonga most popular song of the year.
Lava, iva yimela ku langwa.
Hey, Papa Rulani, Abshenis Gazeli.
Abshenis Gazeli.
B, Van Bamtakaro, Kagaza.
Bamtakaro, Ivana, Bonimbuye.
C, Shama Kombo, Sitori Shama Gaisa.
D, Brian Bomba, Katitimela.
E, Wayne and Tango, featuring Spikos, Aitibaneni.
F, Madima, Slay Queen.
G, Makazi, featuring Penny Penny, Milando
Bear. H, Peter Tinet Boys, Kabalungu, Amma Piano Remix.
I, King Tsonga, Bafana in Trouble.
J, Shoma Josie, Chale.
Chale, Chale, Hapa, Chale.
Ku vota eka xiyengele xi rhumela rito risimu ku nga RISIMU na letera nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi.
Ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina.
Hashtag XMA18.